bamwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu bisagara bitandukanye baragerageza kwiyungunganya ikabigishanya imyuga itandukanye mu ntumbero yo gukura amaboko mu mpunzi. Kitegetse Swavisi ari mu gisagara cha Kampala n'umwe mu bariko bariyungunganya akaba ari nawe yatanguje ishyirahamwe na Kamonge ati ubu akaba atagaya umuga wiwe usanzwe utandukanye cyane n'ibyo yarasanzwe akora mu gihe yarakiri mu Burundi. Kuri we ngo mu mitsi yacu harimo ubumenyi n'ingabirano nyinshi dukwiye gukoresha mu kurondera uko twobaho nyuma tugatera imbere.
The vein of your body, there is a potential waiting to be unlocked. Kuvuga mu kirundi yuko mu mitsi wawe mubiri wawe hariyo ingabirano nyinshi Imana yaguhaye. Kuvuga yuko zirindiriye ko wewe ugira icyo ukoze kugira ngo ukore ibintu. Rero niho nubwira umuntu wese nta n'umuntu n'umwe adashoboye kugira icyo akoze kandi gishoboye kugira akamaro abandi, bisaba gusa yuko wewe ugira intambwe ya mbere. Niyo nicyo kivugo cy'iwacu. Rero twebwe natwe mu mitsi yacu muri uwo mwanya icyo twabaye turakuramo ni iki? Nubwo hariyo mu yindi mitsi harimo ibindi ntuzatangare ejo cyangwa igihe ejo hari ibindi bintu dukoze bitari nk'ibi.
Mu ndoto ziwe Swavisi arafise icyizere ko ishyirahamwe yatanguje ritera imbere hama akigisha urundi rwaruka ndetse akazoshobora kugurisha ubukorikori bwakozwe na Inakamonge mu bindi bihugu.
Izi ndoto zinini kuvuga ko dushifuza ko Inakamonge izoba ihinguriro ry'ibintu byiza rinini rishobora gufasha abantu benshi abakiri bato n'abandi tanga akazi hama rishobora no gukora ibintu byiza mbere cyane rwose kurusha ku buryo bishimwa nabo ngaha bigashimwa n'abahandi bigashimwa no mu makungu ya kure tugashobora gushorera n'abahandi kure atari ngaha hafi.
Naho basanzwe bakora ibintu byiza cyane bafise ikibazo cy'uko bataramenyekana muri icyo gihugu bashobore kugurisha ibyo bakoze.